Tell me, ukuthi uma kwedima ngakhuluma nawe manje qoqo. Uthi ufuna makeup enjani?
She is not so out there when it comes to makeup. She's not an everyday
makeup person.
So we're gonna try and keep it natural. That's how she normally
beautiful, makes it. Beautiful.
And then tomorrow we finish it off with the lashes and everything else.
Let me just leave you at it. Mm-hmm. Relax. Uzenzele umsebenzi wakho yabo.
So much.
Umuntu engimthembayo nje kakhulu. Uyena ungu-understandayo, iskin sam understandayo yonke into, ungenza nje kamnandi makeup. So ngibone ungcono futhi ukuthi ngikhethe umuntu engazi ukuthi easily accessible to me.
Ha! Yes!
Namsa?
Squeeze! Squeeze lama squeeze! Nangu makoti!
Nangu makoti wakho sesiqedile.
Awu makoti! Honey! How are you feeling, Mara? Uzibona ukuthi dai glimpse uklowa.
Yo, ngizibona nje ngina 14
years.
Yes, nje ngizibona ngihot.
No.
Like a heater.
Like a heater.
Yeah. Like a bomb.
Like a bomb.
Yeah.
Ave ngenzela kamnandi into zam, uSqueeza sam.
Yabila. Because I'm loving the eyeshadows.
Yes.
Izabo makoti.
Nice and natural.
Yeah, natural. Izabo makoti glow up kahle kahle
le.
Beautiful.
Sizobangena kusasa.
Koti. Umuntu wakho manje uzoyibona iglimpse lelo. So ubona
kuphi manje?
Yeah.
Ufuna detail. Uyeza manje bathumizele ngintumizele ukuthi bamlanda angena nje ngasi.
Asiseke fakile ngithi the
clip
of the suit. Uma suit.
Yes.
Angangena noma yini.
Angangena nje noma kunini manje.
Hayi sithandwa. Ngifuna ukuthi mawu phakama angena uthi
You say fake laugh.
Yeah, I'm going to go.